sukundi nize yumbo mukunda sinaniwe kukwirarira omerika rubanda urukundo rukunda niro rurishibanga nize sukundi ubutwazi bwakoze ubuzima urukundo rukunda n'ubutunzi budasaza
Oh yeah, yeah, yeah.